Seche Kasiebo nasia na Ghana mema akasa na Ghana mema echirima almost the president of the land na na ado danko ekufu ado se ankebe ya die ne bo eden pa inti sisi ama amanfo anase ma edin yinsen e shom rough rough inti emema chirima na na ubayi wabo humoden pa nanso ade ba kopɛ na yɛsrɛ sankansa na obefi aban mu no na anka watimi ayɛ ama Ghana mema ɛsanse Ghana mema kyerɛ sɛ wani tua paa sa kɔla nyɛ ɔba nanso yɛsɛ akɔda yi nyinsɛn wo na wo hyɛ yɛsanse wadi ba kopɛ na bɛ mema kyerɛ mu a ade yɛ ɔmo yakra ne sɛ akɔda na nyɛ ɔmo ba no sɛ nyankopɔn yɛ adom na yɛde nyinsɛn ne hyɛ ɔkɔ na sɛ saa akɔda no ɛbɛfra wo mba wo sɛ yes akɔla yɛ aso ɔden paa Enti Ghana mema kirema nana ansa na obefia ban mu bo modia se DNA test anya hwe kora no timi de ba 5 cedis 6 cedis a na yetimi ayebi anya sa nyinsen ne de eba yenim pa se enye yen nanso yenje
what in throne of your mommy yes nyinsen nyam nyinsen na me get say nyinsen we what you see eh no me ka to se enyam nyinsen o pezo fo se na me get nyinsen no This again is a one day, seven or two damage jet. One day, friend, I wonder what to attend you so far. I don't think I chose a one day, over 20 so far. David, the real person who fought him, hey, I fought you forever for you said, and you said, what? I don't think I chose.